Usipho uhlale hamba phambili esikoleni. Ngolunye usuku, intombazane eklasini lakhe yambuza umbuzo. Wenze ngani ukuthi ube mude kangaka? Akazange ukuthi aphendule athini, kodwa kwamenza waba nelukuluku. Ayengakwazi ukuthi, ngesikhathi eseyingane, abazali bakhe babeqiniseka ukuthi uya kukho konke ukuhlolwa kwasemtholampilo. Isisebenzi sezempilo sasemphakathini wakhe sasimvakashela njalo. Sasimnikeza uvitamin A wokwenezela njalo ezinyangeni ezingu-6 kusukela ngesikhathi enezinyanga ezingu-6 ubudala, kanye namaphilisi okubulala izikelemu njalo ezinyangeni ezingu-6 ngesikhathi ehlanganisa unyaka. Lokhu kubalulekile ngoba amaqanda ezikelemu angangena kalula emzimbeni wengane uma ithinta okuthile okunala maqanda, bese ingasigezi izandla zayo. Ingaphinda ithole izikelemu uma idla izithelo ezingageziwe kanye nemfino, noma ngokudla ukudla okuluhlaza noma inhlanzi kanye nenyama okungavuthiwe. Uma amaqanda ezikelemu esengene esiswini, azalana ngokusheshe. Kodwa, amaphilisi okubulala izikelemu abulala la maqanda kanye nezikelemu. Kusipho, lokhu kusho ukuthi akagulanga ngesikhathi engenwa izikelemu ngephutha. Ukube uSipho wayengawaphuzanga amaphilisi okubulala izikelemu, izikelemu zasoqhubeka nokuzalana nokukhula ngaphakathi esiswini sakhe. Nakuba ayedla ukudla okunempilo, izikelemu zazingathatha izakhimzimba ngaphambi kokuba umzimba kaSipho uzisebenzise. Lokhu kwakuyonciphisa indlela umzimba wakhe ogcina ngayo uvitamin A, obalulekile ukuze ube namehlo anempilo kanye namasosha omzimba aqinile. Futhi wayengase ahlushwe isifo sohudo, ukuncipha emzimbeni nokungakhuli kahle. Kodwa okuhle ukuthi isisebenzi sezempilo somphakathi uSipho ahlala kuwo sasimnikeza uvitamin A wokwenezela kanye namaphilisi okubulala izikelemu. Njalo ngemva kwezinyanga ezingu-6, waphinde wahlola nohlelo lwakhe lokugoma olutholakala encwajaneni yendlela eyisa empilweni. Waphinde wakhumbuza nabazali bakhe ukuthi bamlethe emtholampilo ngazo zonke izikhathi ezihleliwe zokugoma. Umndeni wakhe wawukuthanda ukudla izithelo kanye nemfino okumibalabala, kanye nokudla okunothile ngovitamin A, njengenhlanzi, amaqanda, ubhatata, isquashi, kanye nokherothi. Lokhu kudla kwakunikeza umzimba wakhe izakhamzimba ayezidinga ukuze akhule aqine. Isisebenzi sezempilo sasemphakathini ehlala kuwo sasibona ukuthi ukhula kahle ngokweminyaka kanye nokulandelela uhlelo lokukhula kahle. Kodwa, kwakungenzekani uma uSipho ayengaphuthelwa yilolo hlelo lokuhlolwa? uSipho wayengaba nobunzima bokululama lapho etheleleka ngokugula, futhi ukukhula kwakhe kwakuyoma. Esikhundleni salokho, uSipho wakhula ngokugcwele. Sibonga abazali bakhe kanye nesiqondiso sesisebenzi sezempilo sasemphakathini ayehlala kuwo.